Yeah. Sebe ukhiphile bonke wena raza ukhiphe ingane. Inkinga ama levels wena ntwana walingana. Suqala ukuba soft wena G awuhlini ngayo. Ama emotions eceleni kushida ngabantu. Langinika umkhonto lathi holy butho lingadingani. After depression tjela mina badingani. Idinga ngiqale kancane ngithi ukuyipenda kancane. Bonke abangithatha kancane bazo paka kancane. Nina bafana bancane imani eceleni kancane ngithi ubanyela kancane. Suka la nesina kancane nina ithe kunadayisa woku umuntu. Mine bukele nathatha igqomo lihambela le nazolishutheka sathi safika lokho sezwa sekurapper no DJ ngabona ukuthi cha lo mjita niyamnika ama BJ beqeda gidisa amahashi lapha kuma CDJ awuthi ngiphume kunina zinja vele kade ngangiqwaba ukukhula ngenze ngafunda ukuphila namaphixiphixi inkinga iqala mangakudakwa ngikhipha nama-secrets basha uqueen ngemuva abanye they didn't believe it ujakalasometsheni olinda ukugadla noma nini angikwazi okwanonisa ingulube ngidla noma yini selongaqala ngikaze ngibe favorite ka produce ngake ngamtshela no Boon Hustle uyazi lapha ka news uyena owa prophet ukuthi KZN I'm next ngahonga kwaba kanye bathu uzobaluma lo rap nasesikoleni nganginokopa uthisha phansi kwe desk isigora ngisiqasha amathambo kawo phansi kwe vest buza umzeveza ngakukhiphela ngami umfana ka nest angikhathalele kuthenjwa nakuthanda ngizokudalela imess umrapper mina mengithanda nginokumhambisa ngehess usikothe nomthole ekhoneni like ustar no hash ngeba ngidedele kalula ngoba will body back them mangine nkinga nawe ngikutransela call out your name ibhiphi ngiletha ngogqoko ngidle bangithulela isigqoko ngithafa ngikhule ngomdoko ebusuku ngingena ngembobo ababengizela ngombobo ngavela ngeza ngengqondo omunye ngathatha intombi yakhe ngayifaka impokompoko kwakuyinto yesikhashana eyayisifuna ukuletha nombono yathi ngiyayenza lento ngidlisa izambane likabhondo mongangibhilivi hamba ocheck iglobe dade wenu I'm tired of proving myself kunina ukuthi I can rap I'm a trendsetter not a follower I'm stuck on my lane ninanibuka iy'thombe zababe sodume emakamereni masenilokeni ithola nodwa niqhumisa amajampeni ama-artist amaningi awangifuni ngiyazi ngi-tress base ngikuhlaza ngeke ngipreze bona mina fuck this ngeke ngidigride bona mina ku-social media fuck this khona usiqhubeke simakethane masihlangana kuma-shows babingelela kuqala ngithatha u-5 ongena energy wakwambonapho umrap odobe njengami ongena energy wakwambonapho umjito osobe njengami ephethe inganeni masebezosabisa bethayeza ama-album abo ama-fans a-confused ngoba nishayiswa ama-piano ama-bhosenu niyawasaba nina bo-motherfucker kwi-game banifakile ngegqomo emva kwalokho na-stack ngangigcwele ngani before ningena iy'ndaba engafuni nini ncenga ama-feature ngegama lami nilima kamnini nawathola-ke la ma-feature banibhonasa abanisayini wathi usa-celebrate-a lokho bakuthengela i-award ngeke ngiwine mina ngiyazi ngizosubmit-a kumasaha ngeke banginake mhlawumbe bazoyiziba ne-email yami manganominethwanga ni-understand ebalandeli bami kodwa iqiniso ngeke lijike ibuhlungu le-album yami ngivukuze imali ngibatuze ngichithe itafula abaphuze ngibafake isikole babuze ukudla komqondo basuthe ngilande nesitoko ngisijuthe sivukuze imali sibachuthe ngilande nezami sibasuse bavule isitiki sibaphusha abashana bonke abathunywa bangaxolelwa baphulwa bangaphenyelwa banqunywa dedela izinja abalunywa Mr. Azambe malume makasi hola malume balume impela malume wena uyinswela malume Zambe malume yeah wathi uthoni G laba banikeza inahmir wasemadodeni ngisanda nakudubula inobukiri ngizomangasemnyango makuqanyila nedonkipiri ngizohliphiza everything sebe bonke ngibafile bayagoqana emagoneni bathi barani idebhen idebhen yagcina ukushisa sikhathi ngidisa udanken ngabuza i-direction ngakudla ngayifaka emephini ngase ngidrophe iwola lova ngabe indaba elokishini ngafaka istradi kwivida ngibizanga ngisho ivixini bathi intwana yadlengedla ibahudula ngentshebe obhura sporo bathi laba ungabayeki mailit ngathi bhura sporo laba bashodelwa amalit mina ngidedela inamba kube ngathi unyuye emakasi ngigula ngiyashubisa ngifaka ubisi liphenduka amasi mangifika kuleyo ndawo ubona kuvungama nehakasi bathi umthina itsunami ngampela iking yasemlazi I'll do you right now mofuna mina kufiwe right now nyiwe right now lethane nimthembile right now ngithema ngifike emsodra ngafikele ejangalala ngaqala ekatle hong manje uzongithola entofayo amajida ayakhinya ngithi afika ajola amagroup la magroup ajika gaidele thina swafaka iluse mase sixoxela konke esamele kulezi y'fuba zethu majida ayekani ukuxoxela ama-cherry iy'ndaba zethu seniyongixolela mina mengidakiwe kuyaphahluka angakaphatsha uthi ngivele ngishayelani ngephuzi kodwa kuyafana amajida amaningi ngeke azayithola ngeke ngibaxolele laba bayoze bayivume le nduku zolonke inibhlesa njengenabi yoze ngifakele inyu iscuba side fan ya kodwa-ke insobi ibhithi yabo ebhizinisi yakubona uyasmile umabhizi uyasho ukuthi ayile nje ayenje justice ebhithini yami Zambe malume.